gaskiyani hatara tara tara riga marar wuya pandemia
zero sakar bin sauti
mai rabo ya samu shi kuma rabo ya koka
hai
idan mai ido yazo yayi kallon dinkin gadar zare ya bake kuma dangin rashin funar alfanu sun gane gaskiya sun take kamar kasha tauri karka kama kai.